impunzi baratanze imfashanyo ku miryango itandukanye isanzwe ifise amikoro make hakaba hari kuri uyu wa gatano igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Iyo mfashanyo ikaba yarigizwe ahanini n'ijambo ry'Imana kuko ngo ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Ibikoresho by'ishure bigizwe ahanini n'amakaye n'amakaramu tutibagiye n'impuzu zo kwambara ndetse n'ivyo kwipfuka. Ico gikorwa kikaba cyaranguriwe muri komine ya Muyinga, intara ya Muyinga, aho cyari cyatewe iteka na Ndacayisaba Paisible, umwungere w'ishengero rya Anglikane diocese ya Muyinga. Kurikira uko byari byifashe.
Ego, murakoze cyane. Nitwa Ndacayisaba Paisible, umwungere w'ishengero rya Anglikane diocese ya Muyinga. Ego.
Nibikorwa by'uno munsi mwari mwateye iteka muri no mubashikirije ifashanyo yari yateguwe kino gikorwa gifite intumbero nyabaki.
Iki gikorwa gifite intumbero kimwe yo kugira dufashe abene gihugu abene Burundi kugira bashobore gutambuka intambwe yo kwiteza imbere. Ahanini iki gikorwa kiriko kirafasha imiryango itishoboye na cyane cyane abapfakazi n'impfuvyi kugira cyane cyane dufashe abo bana b'impfuvyi bari mu mashuri kugira bashobore gutera imbere mu ntambuko yo kwiga. Ego.
Harabagiye barababwira yuko bimwe mu bituma abana batiga aho harimo kubura ibikoresho ari byo byo byaratumye mukora kino gikorwa.
Yego cyane, abenshi barabibura kandi bafise ubwenge kubera ibihe ducamwe mu Burundi, ibihe byo kutimbura cyane, ibihe abapfakazi bataba bagishoboye gufasha abo bana. Abana rero iyo bamaze kuba badafashijwe baraheba amashuri ugasanga basigaye baja kumarigara. Bajya mubona kumarigara no kubera bataba bafise ikibokipa mu by'amashuri bakaca baja mu by'amarigara ugaca usanga rero abantu ntibashoboye kubandanya ubuzima. Yego.
Igikorwa rero kirabaye mbega giherenga ko ari mu ntango y'ishuri umwaka uzore nduhera atakindi kintu mubafashishije ko ibi mubahaye mwibaze ko bizomara umwaka.
Twebwe dufasha mu buryo bwinshi, dufasha mu buryo bwinshi. Iki gikorwa mu bisanzwe n'igikorwa cy'abantu bagiye hamwe mu mateka y'iki gikorwa n'abantu bari mu makambi y'impunzi, ariko kandi kubera bari basanzwe basengera hamwe baca baja hamwe kugira bashire uburyo hamwe. Twebwe rero kiriko kirakorerwa ngaha kubera bamwe muri abo bantu bari muri ico gikorwa basanzwe bakorera ibikorwa ngaha, ariko kandi dusanzwe dukora n'ibindi bikorwa byo gufasha imiryango y'abatishoboye, gutanga imbuto, guhimiriza abantu kubyara ku rugero. Ivyo nibikorwa dusanzwe dukora, gutera ibiti murazi yuko bironse imiryango vyinshi. Ivyo vyose turabikora kandi dufashijwe n'abajejwe intwaro nkuko dusanzwe tubikora.
Ubutumwa nkumbure mwushikiriza abantu bahawe bino bikoresho haba ugwaruka haba ababyeyi bwo wohe nyakubaho mwungere.
Twebwe ubutumwa dushikiriza ntibutandukanye mbere cyane n'ubutumwa leta y'u Burundi ya Amerika irashikiriza leta nzeyi leta nkozi kubera ubutumwa bw'uko umuntu akwiye kuba umuvyeyi mugabo agahimiriza abantu gukora. Aba bana naho ari impfuvyi canke turiko turafasha imiryango y'abatishoboye, mu butumwa tuvuga turavuga tuti tubafashe mugabo ejo bundi natwe tube abafasha abandi, tube abakora dukore hama tube abavyeyi bashobora gufasha abandi. Yego.
Nimba atari ibanga ibyo mwabafashijwe byari bigizwe n'iki?
Ivyo twabafashishije cyane cyane ubwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikuru twabafashishije. Ikindi twabafashishije amakaye, ibikoresho by'ishure, amakaye, amakaramu, ariko kandi n'impuzu, impuzu, ibintu bashobora kwifuka, ibintu bashobora kwambara. Icyo ni igikorwa cy'abantu bakeya bagiye hamwe, ariko kandi icyo dushimira Imana ni uko kuva aha abantu bariyemeje kuja muri uwo mugwe wo gufasha abantu babandanye bafashe mu buryo butandukanye
tubashimire cyane
murakoze namwe
murakoze muratangura mutwe dondora
ego jewe nitwa nkeza bahize Elise abasanzwe mu pastor nkorera nga ariko kandi nkabansanzwe ndi muri komite yateguye ibi bintu ego
ubundi komite igizwe n'abantu bande mwakoze gikogonye baki
komite igizwe n'abantu dushaka nka batanu umwe yitwa Faustin hariho Yvette Faustin niwe president umwungirije ni Yvette ariko kandi turafise umubitsi ntabino aba muri Tanzania kuko nawe tuvuze ntibaba ino hanyuma turafise abajije kubishira mu ngiro hariho mwene data Mark na je ubwanje twadufise n'umuhanuzi wacu bita Kavanda Samuel umutama yamya tureze kuva kera yego
iyi komite yashizweho mu ntumbero nyabaki ikora ibikorwa bijanye n'iki
iyi komite yashizweho kugira ngo icambere kabisa no kugira ngo yegeranye abahoze basengera hamwe mu nkambi y'impunzi bashobore kugira ubumwe bufatiye ku ijambo ry'Imana ariko kandi bufatiye no gufasha abandi yego
iki kuko cabaye cuno munsi muri aba bantu bagize iyo komite yanyu coba cari kimaze imisi gitegurwa byo bari rya mbere kibaye canca ari gisanzwe kiba
kugishira mu ngero n'ubwa mbere mu gutegurwa byatwaye igihe kirekire twatanguye kuva mu mwaka heze tuciyumvira ko twongera tukiganira ko kuri za WhatsApp na Zoom hanyuma haragera igihe tugishira mu ngiro tuvuga tuti dutangure turabe ingene byogenda kimwe kihari nuko twifuza nkuko natwe Imana yadufashije tukaba mu buhungiro ariko ntacho twahaburiye mu bisanzwe uko kuntu re twahabaye twifuza yuko twokwerekana umutima w'impuwe kuwo ari we wese twogenda tubona bikwiye na cyane cyane bamwe basa na twego myaka iheze kuko Imana ishobora kuba yaraduteye iteka twatugeza ahandi natwe twibuke aho Imana yadukuye twongere dufasha abandi yego
ico gikorwa catumbere imigwi y'abantu ki
catumbere imigwi y'abapfakazi wone wa mbere mugugira kabiri ni impfuvyi ariko kandi harimo n'imiryango itishoboye na gatoya na cyane cyane abana b'impfuvyi bariko baraja mu mashure abana bariko baraja mu mashure twasanze hari abana bariko baraheba amashure kandi bitari bikwiye turavuga tuti kubera iki abana baheba amashure ku bwinshi kubera kuburika y'igihumbi y'ibihumbi bibiri mbega twebwe ab'Imana yagiriye ubuntu nta kuntu twoje hamwe tukarondera ibihumbi bibiri tugafasha aba bana hanyuma bagatera imbere nk'abandi hamwe twabona n'umwana n'umwe babiri batatu bateye imbere baturutse kuri iki gikorwa twebwe twashimira Imana cyane rwose ariko kandi uwundi mugwi ni w'abapfakazi mu aho dusanzwe dukorera hirya no hino turafise abapfakazi batandukanye ntidufise uburyo bwo kubafasha bukwiye ariko dusanzwe tubafashisha ijambo ry'Imana bishobotse rero inyuma y'ijambo ry'Imana habonetse ikintu na kimwe cyo bashira hamwe bakumva iryo jambo ry'Imana kimwe ariko kandi bakabona ko babitayeho byo bari ibintu byiza cyane rwose niyo ntumbero nyamukuru hariho abandi bari mu mugwi w'abantu atacu biha abantu aho nikora ariko iyo migwi biragoye kwitohoza nk'i Burundi murazi yuko abantu benshi basanzwe bakenye ariko tuvuga tuti basi ku rugero umwe wese asumbije uwundi dushobore kuraba ico twofasha mugenzi wacu muri iki na kiriya ntitwofasha ibintu byose mugakuri kijya dushoboye murakoze
ibi bikogwa mukoze no munsi byashikiriye abantu bangana gute ni gitigirisha abantu bangahe mushobora kuba mwashikiriye kuri no munsi
mu ntango mu ntegura twari twifuza yuko twofasha nk'abantu barengana amajana 5 ariko no munsi Imana yadufashije twarose abo dufasha dokuva twarose ibyo tubaha abarenga amajana 2 gatoye umva turashimira Imana cyane rwose ku ntango ari intango igihe murazi yuko nikivi ugitangura kigoye twibaza yuko mu misi zoza tuzokora ibisumba
mbega mwamwafashije aho mwideni ryangirikane gusa
oya twafashije abantu bose twagiye turaraba abantu baba muri iki kibano cyose tutaravye idini mbere bamwe ntitwibuka naho basengera uretse gusa nk'umwe yimuhamagaye yumva yuko ati uyu numukatolika uyu numuyisilamu uyu numwangirikani rimwe na rimwe ariko kwa kweri twatoye hose nico gitumubona bamwe mwababonye namwe bw'igihe binjira bari bambaye abisilamu bambaye nk'abisilamu abandi nabo bambaye nk'uko bemera urumva rero twatoye hose nabwo twaravye abangirikana nabwo twa kuko nababikoze abemeye kwitanga ntibasengera muri angirikana gusa hari ha basengera muri morave abasengera muri fekabo muri katolika canke mu yandi mashengero yose dashoboye kumenya kuko twebwe intumbero yacu suko turaba amashengero abantu basengeramo ariko turaba ico bakenye turabiye ko twagira ico dufashije murakoze
ubutumwa bwa nyumwa mwushikiriza abantu mwahaye inafashanyo ino munsi bwo barubuhe kumigwi yose
kumigwi yose twagomba dusabe umuntu wese yagize ico afashwa n'utafashijwe kumuri no munsi ko twoje hamwe tukaba umugwi umwe wo gufasha abandi nukuvuga nimba hari ico turose dufashe nabandi aba bararose uno munsi barose bingana gutya mugabo hamwe twoje hamwe umwe wese kucafise tugashira hamwe twofasha nabandi bantu benshi ubwo rero bagize umutima wo gufashanya cyo bikintu cyiza cyane gose
pastor tubashimiye cyane
murakoze namwe ndabashimiye murakoze
nayo iyo miryango yaronkejwe ivyo bikoresho ikaba yarakengurutse cyane kuri ako kigoro
mwitwa bande
abanye imana shantare
uri mubaronkejwe ibintu mukuru no munsi mwashimye
ego nakenguruke gose nka cyane cyane kubana nari mfise biga harageze igihe ejo bundi ndibaza ukuntu bo kwiga kubera nsanzwe nyene ndi umupfakazi ndabarondera imfungurwa bafungura ariko ikaye ikibazo kirangora ndibaza ariko ndaguma ndasenga imana imana rero no munsi iranyishuye abana bararosa makaye kweri n'amakaramu ndashima imana
urufise abana bangahe
ni babiri
bose bari
ego ubu rero ndashima imana ubu ikintu tugiye kugwana n'akantu kitwa akaniforome kubera izo bafise zirashaje gose bazimaranye mu gihe kinini ariko nayo nyine ndashobora gusenga imana imana irashobora kubiroranya ikabikora
abantu babahaye no bibino bintu rero mubabwiye iki
twabashimiye gose mbere mwe twabuze n'ukuntu twokenguruka ego bagize ico bakora kweri batwiyumviriye ko ibi kandi sibo n'imana bibaroranije kugira batwiyumvire ko bakaturosa bino bintu ego
murakoze cyane rero mubandi mu basengera
ego namwe murakoze
sawa
urakomeye
ego
nitwa gute
nitwa sinzi nka Enoke
Enoke wiga mu kangana
niga mu mwaka w'umunani naradubuye uburangira subiremo
baguhaye ibintu mbega harimo duki
bampaye ikaye barampa n'impunzu barampa n'amakaramu barampa n'amakaye na boite harimo udukoresho tw'ishuri twose
sikaye miss mike ngo umwaka w'ishuri utangure mbega wari wararonse ibikoresho
oya ntabyo nari bwaronke ego nyine ndarose nyine ndashima imana ego
ni kuvuga uzokwiga kandi uzomenya ubuntu zose akutubura
ego nyine nzokwiga nyine nshirutse umwete nyine ego
mu bantu baguhaye ibikoresho by'ishuri amakaye n'ibindi byose uzokoresha ubabwiye iki
ico ndababariye no kubashimira gose ingene bagize akigoro saba n'imana kugira ngo iza yongere ibashoboze baze yongere kudutera iteka hano kuri katedrale Saint Andre ego rero kwari kubashimira mana nibahezagire
urakoze cyane rero uze wigumenye
ego ngiye kwiga nshirutse umwete ego